tikenda panzo moyo mtaka apo benzidi kambona umuntu ngendlela zizinto ezidala ngafumanisa ukuthi itsho abahlobo bam besithi awuzawuthwasa ayami natasoze kodwa ndikhe andifike ekhaya ndimamele izinto abazithethayo besithi ayani uzawuthwasa ndayithetha ekhaya kwathiwa ekhaya wathi umakazi omakhulu wam ayikho loo nto ikwele lakho linye esenkondleni andithanda nawo mandabamamela bethetha ndabalinda ndathi noba kuthiwani ndizawumamela apha endlini andizuva phandle ngoba ekhaya kuyakhonzwa andizumane ndisiphi ndiyazithetha phandle abahlobo bam besithi ndiyathwasa ndizawumamela apha endlini kuthiwa ndiyakhonza ngoba ekhaya kuyakhonzwa abamanga abantu basekhaya behleli ngomthandazo bemthandazela akami ngomntu wakhe uyavala ngomntu wakhe akami yekeni ubuhlungu kwenze enkosini ungayazi uba uzele ntoni uze enkonzweni ungazange umthembe ungaqalanga umthembe uthixo mthembe usomandla kwaseyazazi yena ukuthi uzakunceda endakakunceda ngokuba wena ufuna uyena unexesha lakhe elizakunceda noba kunceda nina siye silinde abantu babona apha enkonzweni ukuthi uthixo abantu baze apha enkonzweni ukuthi bakhonza nje kodwa bayazi imining yokuthi baze enkonzweni bazokhothama phambi kwakhe nawe mama nawe tata enkonzweni namhlanje ndithi uthixo mthembe mkhothame mthandaze ngokuza kunceda nokunceda nini na yeah,